Yani simabe nani kwanda birthday kwethala ithi bazali kukhona into endifuna unixela yona thathi sitshixe khange ndigqibelele ekufezekiseni iminqweno ebeninayo ngam amaphupha endithe nawaphupha imibono iinjongo zokwanelisa le ndlu yasemamvulaneni mama ndiyayazi ubuneminqweno yokuba ngomhlothile kuyoze kungene iinkomo ezisuka kumfana wasemathileni ube ngusibala umkhozi kumzi wasebukhweni utyityimbe uzinci ngumntwana othe wamzala othe wamgcina esibelekweni iinyanga ezilithoba ndiyaqonda ukuba ndiye ndabalela thala lencwadi othi ulifunde kwiintsingothi zentliziyo intsobi yolwazi ovusumzu njengoko ndachongwa ligama likakuthala nindamkela ngaloo mhla kweli khaya nam isitsho ngesingqala kodwa nangona wazala mama ikhona into endifuna ukuxela yona ndicela ube zindlebe ndimdala ayikuba ndizityeshele imfundiso neengqeqesho zenu kodwa ke mandizithabathe izitshixo zobomi ezi zizakuvula ezantsikelelo ndandibekelwe zona kwatanci njengoko ndizalwa ndigqiba 20 abhexeshwa ngumnqongo wenintsi 21 years liyinkcelo lisingisela ukuzimela kuthatha zigqibo ngokokwam ndiyayazi uzenzela kakhalela kweli hlabathi kuba yam intliziyo khalela umlingane isithando uhlala nathi mama ikhona into endifuna ukuxela yona ndiyazalwa izijixo ndiyazithatha ndizithatha nje ndizithatha ndizibambe njengeqanda njengoba senza njalo wena umkhulisa zana zakho ezishushu ndihamba mama kukhona into endifuna ukuxela yona happy birthday kuthala.